bamvuga inyumvira mwebwe urumonye politike uri mu batavuga rumwe na leta urumvise ibyo mwishira hamwe fokode bashikirije kuri bugwa ry'abarundi bya buri mwanya urumvise abamenyesha makuru ico bavuga ko mbega mwebwe mu banye politike mwumvise izo mpande zose ukaraba ico leta ivuga ni leta mbyeyi ni leta igezwe umutekano w'abanyagihugu bayo uravye imvugo yayo wewe ubiha insiguri yihega Frederic
murakoze no kumbaza ico kibazo kenshi y'abantu bariko baravuga ndibona ko bashimikira ku byatanguye mu mwaka wa 2015 ariko burya jewe kuva CMBD FDD ije ku butegetsi narayikurikiye ndabona imyitwarariko yabo narategereye yuko ibi byo kwica abantu kuzimiza abantu biri muri politike yabo muti kubera iki muyibuke igihe mu mwaka wa 2006 abantu bashika 40 bapfunzwe bapfungiwe mu ikambi ntibafungira abantu babatoye mu ijoro bakabajana ku ruvubu bakabica bakabatubekeranya n'ibintu by'ibiti hanyuma bakazotorwa n'amashyirahamwe yemeye adahanira ibice bya politike bari mu ruvubu iyo nico cabe ikimenyetso cya mbere cerekana ico CNDD-FDD ishaka yashakije CNDD-FDD yifuza kuguma ku butegetsi umwanya munini ushoboka rero iyo ariyo ntumbero bafise uca usanga ko kuzimiza abantu kwica abantu kunyuruza abantu biri mu bituma baguma ku butegetsi umwanya munini kubera ko abo banyuruzwa ni bande n'abantu mu by'ukuri batavuga rumwe mu bya na politike ya CNDD-FDD uyu munsi uravye yohere mwaka wa 2010 kuva mwaka 2015 ibyagiye biba abantu bapfunzwe abanyamakuru bapfunzwe abanye politike bapfunzwe abantu banyurujwe wasanga ari bande babantu bicwa muzagatumba ni bande burya haba harimo abantu bavuga bati abo ntituri kumwe nituvuga rumwe nabo kuva mwaka 2015 gushika mwaka 2020 haho harabaye ibintu byinshi byagahomera bunwa aho bavuze bati turahatswe bari batembagaje ubutegetsi bwacu ko tugize mu nshya tukagaruka reka abantu bose twikeka tubakure mu nzira niturindire kubafunga kuko kugira ngo turenge ituma babafunga kiragoye ariko reka uwo duhambije tumuzimize tuve muhira ngiye muri siporo duhagarika imodoka twabonye hari umuntu aturegeye ko agiye abantu tumufate tumucokeze ugasanga abantu bakoresha amatelefone cyane jewe hari umuntu yigeze ku telefone kera acavuga ijwi ry'umutama ambwira ngo ndi karoni bananyanka yarayitabye Imana aho ari mwaka wa 2012 hanyuma niho yarambwira acavuga ngo ndavise ngo ngo kado yawe ngo barungitse ngo bivuye i Buraya mugabo ubwo nyine nshangira mugisha nca ndabona Karoli baranyanka ari mu modoka y'idekapo kandi ari wayitwaye nca ndagerageza ndamucako ndamuramutsa mugo ntiyigeze ambagi anyereka ko ankeneye icye ngo ahagarare ndamu byasigura ko byari binyoma ndamu ndasigura rero ni politike yabo kuko burya bamaze gutegera neza yuko hari abantu benshi bigisha mu gihugu yuko CNDD-FDD ari mbi bakavuga bati abo ni bo bansi tubwirizwa kubanyuruza burya rero icyagiye no kuvyunyura rero ni ibi bya CNR CNR yatsinze amatora imaze gutsinda amatora yayerekanye yuko mu by'ukuri abanyagihugu bose bari inyuma yayo uyu munsi nabo bibananira kugwanira iyo ntsinzi yabo gushika bashike kuri iyo ntsinzi ubu rero CNDD-FDD bugiti twaramaze kubona yuko aba bantu ari ingorane mu gihugu ingorane ku butegetsi bwacu reka tubanyikize uko dushobora nacyo gutuma muzoguma mwumva abantu ba CNR bafashwe bishwe bazimijwe no buryo kandi bacyo bakoresha kimara gufatira muyinga mu iyo bakapakira iyo modoka ya CNR service national d'enseignement SNR bagacha bakujana muzabo banza bakagutayo bazorondera uwo muntu bamwatse byangombwa bazomurondera ndabazomumenya hanyuma abategetsi bo ngaho bararombora hano ko bamaze kuronka inyigisho babwira bati camuhamba n'ingoga bataramenyekana uwo ari we ubu ni munsi niko bimeze urumva rero ni politike y'igihugu rero amaze kumaze kuba politike y'igihugu hagace haza yuko bibyara ubwoba kuko abanyagihugu baguma babona ibivyimba mu ngo zabo ku mabarabara mu dushamba mu mazi bibatera ubwoba rero CNDD-FDD iri muri politike yo gutera ubwoba abanyagihugu kugira ngo bagume ku butegetsi umwanya munini. Rero ibyo nibaze ko bizoherejo bizoguma bibandanya mugabo kandi bakagira n'amayeri, urumva ni ibintu babarize neza barasomye, bakagira n'amayeri bakoze barahendahenda abantu, ugaca wumva zijya rya jambo ry'umukuru w'igihugu yidoga yerekana kumengana umuntu mwiza, inkuru nziza yoza abantu ibirenge kugira abantu bamone ko ari umuntu mwiza, asangira mu burushe n'abanyagihugu, basangira ibijumbu yebonde bikorera amabido abandi bikorera amatafari n'abantu beza. Ariko aho ni kuryango abanyagihugu basamare babone ko ari abantu beza, mugabo kandi bariko barabica bakibagira ko bariko baricwa bakagenda kusamarira ibintu atacho bibamarira. Nacyo gituma mwene izo ntwaro cyo gituma umuntu avuga ati mbega buntu ubutegetsi ntibwari ko buraduhamagara ngo tukubiteze agatima mpembero tumenye icaricyo ubutegetsi, ingene ubutegetsi bubona umunyagihugu, twebwe abanyagihugu ubutegetsi budufata nk'iki? Urumva ko budufata nk'ibikoresho, badufata nk'ibijuju, umenga nta bwenge tugira, hanyuma uwo bashaka bakamwica kandi wazicejo ntuzomumenya ashobora no kuba na wewe. Nacyo bituma rero nababwira nti ibi byo kuzimiza abantu ni ibipolitiki. Nacyo bituma rero iyo barimo barambwira bati ni kuki badatohoza, batohoza kubera iki kandi bazi ibyo ari ibi? Inyishu batanga, inyishu umukuru w'igihugu yatanze, inyishu procureur yatanze, ni inyishu zerekana yuko mu by'ukuri bazi ko abantu bemera ko abantu bazimangana, umukwe n'amashinga amateka bemera ko abantu bazimangana, mugabo bavuga bati twebe turazi icyo bazimangana, mugore ka tumenye inyishu zitarizo tuzimiza abantu, abazotwemera, abatwemera bazobyemera, abatatwemera ntabyo bazemera. Rero mubyumve neza fokodeni banagira amatohoza kuko bihazobitaba bitebuke ukuri kuje ahabona kandi hazi ntwaro ibikorerako burya ibintu byo bizofasha ejo kwerekana ingene CNDD-FDD aho kutuzanira amahoro n'umutekano abarundi bari bakeneye yatuzaniye amaganya n'amarira gusubira mu iterambere nk'ibirenge, urabye ifaranga rigeze, urabye ubutunzi bw'igihugu bugeze, urabye abanyagihugu babayeho, urabye amashuri bihari, urabye ibintu byose, imbwane ziri mu bya gisirikare, ibya Somalia, bya Centrafrique, ahari kwibyariza amafaranga gusa ibisigaye by'igihugu ntubabaze. Urero ubuye kuzimiza abantu ni ugutera ubwo abantu kugira ngo babe bararambiye kuri ubwo butegetsi.
None ga Frederic, kumbure nkiri kuri mwebwe nyene mwavuze muti mwagunyemo mvuga muti politiki ya CNDD-FDD niyo kwica, niyo kunyuruza, mwavuze guhera muri 2006 muraduga 2015 gushaka kuri 2020 bisa naho mwerekana kumengo nta cyahindutse. Ariko turazi abarundi kuva muri ruheshi umwaka wa 2020 dufise umukuru w'igihugu mushasha. Kumbure abakurikiranye ikiganiro giheruka ngaha anye turiko turavuga ku by'ubutare, twarumvise umukuru wa Orikome atandukanya cyane abo bakuru b'ibihugu babiri. Wewe ushingira hehe werekana yuko abo bantu ari bamwe ga Frederic?
Kuvuga ikirango ubutegetsi ni iki? Ikirango ubutegetsi ni politika y'ubwo butegetsi, ni politika y'uwo mugambi. Urumva iyo politike ni nayisiguye ntiyahindutse. Cyo ni cya mbere. Icya kabiri narakoreshwa muri iyo politike. Burya uravye abo bantu bose uhere kuri president Variste yari yarabaye umuyobozi mwishikira mu gisirikare mu gisirikare kwa nkuru nziza, araba umushikiranje intwaro hagati mu gihugu, araba umukuru w'umugambwe imyaka wa CNDD-FDD. Ni ukuvuga ibyo bintu byose arabizi, n'umusirikare yaragwanye mu ishyamba ibintu byose bya CNDD-FDD arabizi. Ni ukuvuga nta kurosa ava mu ijuru ari muri ibyo, si kuvuga ko ari mushasha. Bonera atari mushasha wavuga gute ko atandukanye, atandukanye n'abandi kandi yazanywe nande? Yazanywe n'abasirikare bari kumwe, avuga bati twebwe turahaza intwaro ya nkuru nziza, reka tuzane uwundi musirikare hanyuma abariwe azoza kuduserukira mu matora yimirije abe azarombora igihugu. Ariko siko byagenze, kubera abanyagihugu baciye banka, abanyagihugu batamaze gufata ingingo yo kwanka iyo mugambi CNDD-FDD. Rero uravye ibyo nkuru nziza yakora, urabe gukoresha ijambo ry'Imana mu majambo, si kimwe kwiyerekana mu banyagihugu, kwicarana nabo, gusangira inzoga, gusangira amateke, gusangira amabroshete, gusenga ibikorane, si kimwe. Uravye ingene amajambo yabo aryoha asosera, mugabo mu rundi ruhande ugasanga ibikorwa biriko birakorwa biragayitse, ni ibyo kwica abantu ni ibyo kwiba none hatandukanye kandi noneho Evariste wenyine yaravuza ejo bundi ati abantu biba abanyurozi cyangwa by'igihugu ngiye kwakurikirana Imana izo banyereka ngo bamareka mu kamangwazo ngo bazobanyereka hanyuma ati mwumva bakamamashi atabanyandiko ndabwira nibo babikora none we yari nyako atakorota ava mu ijuru ntabari muri abo nyene abari muri babandi gusa arabwiruko kugira mu ruhande rw'abanyagihugu bavuga bati turafise umukuru w'igihugu mwiza turafise umukuru w'igihugu aruza bamufasha mugabo niko nkuru nziza babwiga ibyo nyine niko babivuga muravyibo ariko nta na kimwe kiba atazi Vyose arabizi inacho gituma tuvuga tuti ntayenda abanyagihugu ashaka guhindura nabihindura atavuga tubone ko byahindutse mparinde kubiririmba atari bo bihindure rero uvuze rero ngo ni za leta mbyeyo leta nkozi cyo byakubakora umwaka uraheze rabifaranga rigeze hari akantu kagasomero rwabonye uti hari akantu kateye imbere na gatoya uravye imibano y'abanyagihugu uravye iby'impunzi babatera umudugarariyo bahungiye kugira ngo bataye ku nguvu bababuziza kuronka ibyo bafungura kugira ngo babatane ku nguvu umunsi ugasanga rero abantu bari ibibazo ubutegetsi mu by'ukuri simbona inkuru nziza na Evariste batandukaniye kuko barasa kuko aba nkako umwe n'umusokuru w'uwundi kandi barabyivugiye yaravuze ati nzomukurikira mu kirenge ciwe
murakoze cyane Pacifique muri Pokode muratsohora amaraporo mwaba mutanga ibyegeranyo kumbure hari n'igihe bivugwa yuko muri abansi b'igihugu ariko ku rundi ruhande naho wavuze uti Sylvestre Nyandwi amaze imyaka itanu ari mu kibanza arimo yategerezwa gukora amatohoza kuri abatubura irengero ariko nta muntu umwe arerekana rega haba ku butungane nyine duhere kuri Sylvestre Nyandwi hari zengere hashe hari leta ni igipolisi cyategerezwa gukingira umutekano w'abanyagihugu abo bose ntiturabona raporo nimwe ku bwanyu bwa Pacifique ibyo byabakuru
ki Federico yamugira buje yacishuye bene ibintu bijanye no gufata abanyagihugu bakabugwa irengero by'ama disparition force si bintu nubwo ngo bihereye iwacu hariho ibihugu bizwimwo cyane bene ivyo nibiriya bihugu byo muri America Latine niho n'iryo jambo ryanahereye mu myaka ya za 1780 ubutegetsi bw'abashirikare bwari muri bijya bihugu bwarakoresheje cyane bene iki kintu cyo gufata abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi bakabugwa irengero ababyeyi abavukanye imiryango bakamara imyaka n'imyaka babaza abana babo iyo bagiye mbere niho byanavuye ko no muri ONU batinda bagashyiraho amasezerano mpuzamakungu agwanya ibyo bintu ubu bukebuke ariko harajyaho inzego mpuzamakungu zibigwanya nicyo cyaha kiranashyirwa mu byaha by'agahomerabunwa bibita crime contre l'humanité ingene ibyo bintu bikorwaho hose haba muri iyo myaka yo muri ibyo bihugu n'ahandi hose bigenda bikoreshwa n'ikigwanisho cy'ubutegetsi kitumbereye gushyira ubwoba mu gihugu abahantu hose bakoresha disparition force baba barondera gushyira ubwoba mu bantu kandi uravye ubwoba busigaye buri mu Burundi bageze ahantu n'iyi miryango yonyene iyi miryango iba yabuze bo nyine baratubwira bati turabasabye uyu muntu mumuvuga ariko ntimutuvuge ntimunaducishemwo ko twebwe hari n'ico tuzi hari n'ico tubaza ntimunacishemwo ntimunatubwe mwamudukwegeye bumva aho hantu bigeze hariho abo twariko turabaza nko umunsi yadutse mbega ko twemereje umunsi mukuru mpuzamakungu ujyanye n'ababuzwe irengero mu miryango mwoshobora kwemera kuvuga bose benshi gitigiri kinyavuga bati ni ukuri turabashyigikiye ibyo mukora n'ibyo ariko nta muntu yoza kuvuga murazi ko twaba twiroshye ngo badupfuye hari abatari bake nk'uri mu gihugu we nta n'ubahwa kumubaza ngo mbega wovuga barihebuye ni ukuvuga rero n'ikigwanisho cy'ubutegetsi bwo nyene kugira ngo abanyagihugu babeho bajugumira rero honorable bambuga yindi ukuntu yabivuze yabisiguye neza cyane kandi unabiravye ubu twari dusigaje kuronka iyo jambo nyine ry'umukuru w'igihugu buriya imbere yuko wewe wavuga twari twagiye turaronka n'ubundi n'abandi bategetsi bari bagiye barabihakana inshuro zitari zike mugabo ntitwari bwashike ku rwego nk'umukuru w'igihugu we nyene yubahuka kuvuga akavuga ko atabantu banyuruzwa twari bagere kuri urwo rugero ubu rero uravye ingene inzego zose zipanze mu gihugu ni ukuva ku rwego rw'umukuru w'igihugu hejuru ugashyika ku bantu batwara agakimbiri urashobora kuza kubonamwo bamwe bose muri iyo politike yo gutera ubwoba bakoresheje kwica bakoresheje kunyuruza abantu bakoresheje ayandi mabi menshi cyane bakora aho naho hatavuzwemo byo gufata abakenyezi ku nguvu usanga kuva hejuru kuva ku mutwe gushyika ku mutegetsi wa nyuma bose bafise uruhara muri ibyo bintu ni ukuvuga ubwa mbere bwo hari inzego aho bitegurirwa abaza kunyuruzwa bariho buriya kazungu cyanke nkoroka canke uwundi umuntu mukozi w'iperereza mutoyi ntavyuka bunye na yiyumvira ngo mbega bashye ngo bunye ngo noja kunyuruza nde ngo hari umuntu nonyuruza mu kayogoro hari uwo nonyuruza mu kibitoke si ivyo hariho abantu mu butegetsi mu kayogoro babanza kuvuga bati hano mu kayogoro hariho abantu batugoye inakana naka bamaze kubavuga bakabahereza abajejwe intwaro n'umugambwe muri ako karere abo bamaze kubironka bakabihereza umukuru w'iperereza muri iyo ntara umukuru w'iperereza muri iyo ntara agasaba uruhusha abo hejuru ko babona ko ari byo kuwo muntu baravye amaraporo baronse kuwo muntu akwiye gufatwa bamwe bo hejuru rero ugwego rwa nyuma ruheze rukabyemeza sinzi ugwo ariko kugira uwo muntu arajye gufata umuntu abanza kuronka uruhusha rwa mutwara mu iperereza mu gihugu niba mugira bati uwo muntu mudufatire muco mutuzanira ngaha kuri katedrali umuntu agafatirwa imakamba bakamuzana kuri katedrali Bujumbura ba Museremu n'abandi bakamujako bagahonda bagatorutira mu nyuma bagafata ingingo yo kuvuga bati uyu muntu turavye ngene twamugize twamwishe nabi twamujejanze nitwo musohora ngo aboneke ko twamugize gucya no kujya kwica cyane uyu muntu tubiravye n'umuntu akomeye cyane muri opposition nta kamaro n'ukuca twica ntavyo kuzosubira kumubona kandi ntituzogikwigera twemera ko uyu muntu yabonetse mwiperereza baramwishe bamaze kumwica akurikije igikorwa cy'iyo bamuta uraho bacatwara bagata ku rusizi nk'akarorero ku rusizi bukeye abanyagihugu abarobyi bagasanga ikiziga cy'umuntu iruhande ya rusizi wa muntu atowe hakurikira iki abanyagihugu baca batabaza musitanteri batabaza chef de zone musitanteri akacavuga ati hamba n'ingoga akacarungika n'imbonera kuri zo muri ako karere ati murabe ntihagire n'abandi banyagihugu begera uyu muntu hava amenyekane murabe ntihagire ufotora kino kiziga ngo abiwe amenye ko umuntu wabo yatowe ngaha ukaza wumva rero avuga bati hatowe ikiziga twarumvise imodoka yaje mu ijoro hanyuma twabonye ikiziga none badutegetse kugihamba byaheze uwo muntu ntiyigeze amenyekana urabe iyo byahereye imakamba biragiye ajyanywe muri katedrale ahereje ku rusizi urabe inzego zagiye zirabikoramwo ukuntu zingana ubu rero abo nababikoze haje abociye babibazwa abo bikurikiranye ni mu butungane umuntu wa mbere ageje gukurikirana ibyaha ni procureur général de la république wenye aravuze ko icyo cyaha kitabaho aravuze ko ibyo bintu bidakorwa n'inzego z'igihugu mu Burundi nukuvuga aravuze ko nukuvuga hadi cyambere abakoze ababwiye amwe babikora ati ntimugire ubwoba ngo buca ndabakurikirana tuzoguma tubivuga be nuko nyene tubikinisha ntimugire ubwoba abandanya mwebwe ibyo muriko je nange igikorwa mfise cyo kubakingira nzomenya ngiye ndagikora hajya nibyo ababwiye kandi ba procureur bo munsi yiwe procureur general de la république ikintu cyita ministère public ukuntu cubatse hari ikintu bita unicité du ministère public nukuvuga ko procureur general de la république agaba bajya ba procureur bose gushika bajya mu ntara kandi cyavuze ataba kirenga ko naho procureur wo mu ntara yo batanguye amatohoza procureur general de la république aramwaka dossier akanabihagarika uko agombye nukuvuga rero ari wavuze gutyo ati nta bantu mu nzego z'igihugu banyuruza abantu nta procureur wo mu ntara n'umwe azoja gukurikirana wo mu nzego z'umutekano bazaba baze kuyarikoda umva n'umurongo wose ukingiye ugiye mu bagejeje kuraba gatya kazira muntu nka sendehashi bo bakiyandikira raporo ivuga ko atamuntu n'umwe anyurudzwa ugiye mu rwego ruhambaye nk'inama nshingamateka tukumva bavuze ibintu nka bijyaje razavuga ukajije ku rwego rw'umukuru w'igihugu akavuga uko ni ukuvuga ni leta yose leta du Burundi est devenue criminelle c'est un système étatique criminel
mbabarire gato ntabakiriyemwe mu kiraho nyene kumbure kugira duce duhi jambo abandi mwebwe kubganyu uravye ivyo uri kuravuga ariko ku rundi ruhande ukabona amakunga ariko aranagura imigenderanire na leta kandi namwe kubganyu mudasiba gusemerera mutanga n'ivyegeranyo ubwo ga Pacifique akamo kanyu karacumvigwa
akamo karumvigwa ariko ngahariho ikintu abantu boguma bamenya gukurikiza ibijyanye n'imigenderanire y'ibihugu bigendera ku bintu byinshi cyane hari ico cuko hari ibintu bihambaye by'imigenderanire bavuga bati tugendera ko twubahiriza twese ugasanga bamwe bafite ngine bavyubaha kurusha abandi nk'ibyo by'agateka kaze na muntu hari ibindi bihugu byinshi mu isi by'abicanyi si mu Burundi gusa abo bicanyi bagenda barakingiranira hakacaza rero ibibazo by'inyungu zikomeye hagati y'ibihugu uyu munsi umwe aragira ati nka Samara jewe umunyaburaya nsamaye umushinwa n'umurusiya barantwaye Burundi kandi Burundi ndabukeneye uko biba kose nta gihugu na kimwe nkeneye gutakaza ibyo byo by'imigenderanire nukuza turabyitondera ntitubishyiremo ibisho bishobose bifite byo uko bimeze ariko igikorwa cyacu aho kiba gihambariye ni gike iyo abanyagihugu bashobora kuguma berekana umubabaro wabo iyo hariho uburyo bwo kuguma kwerekana ibiriko biraba nuwagira atangure guhesha nuwagira atangure kwiyegereza avuga ati none ibi byo ndabicaye ko byabonetse tunumye ho byose bibisanzwe hariho ibihugu bakora bisumba no mu Burundi atanumwe kivuga ta societe civile ivuga atanumwe avuga cyangwa namakungu babanyume ngo nta nakime kihari ariko igihe cyose tuzoba tugishobora kwerekana amabi akogwa n'ushaka kujya kubafasha bizomugora gose haguma hariho ahategerezwa kugarukiriza hanyuma nibuse kandi ko akiriho amatohoza ya sentare mpuzamakungu ya sentare mpanabyaha mpuzamakungu ikibandanya amatohoza kuri ano mabi ariko arakogwa twiteze ko mu mezi ari imbere bishoboka ko twobona bakurikiranya abantu cyanke bakabikora mu ibanga bakaguma barindiriye kuko hari n'ikindi kibazo nk'ayo masentare nka fisi gipolisi nk'uko kw'igihugu bararindira bakaba umwanya mwiza bwo gushobora gufata nka bene abo bantu baba bariko barakora ibyo bintu ibyo ni byabo ariko nk'icyo kiriho rero biri kuri twebwe ni nka kujya tugize imyiyerekano ubona amakungu yaciye avuga mugabo buje iyo tutakora imyiyerekano mu Burundi mwirata ko nkuru nziza hari cyari kumukomakoma kiringo cya gatatu yati kugitwara neza nk'abandi bakuru b'igihugu bagira ibiringo bya gatatu bikaba ibisanzwe iyo hataba hari abanyagihugu bavuze bati ibintu ntituzemera ubu ni ukugumana ko kariro ubutegetsi bukora ibishoboka byose ngo tunume duhebe turuhe ushobora wese ahageza mu mavuga nti gerageza icyo ushobora cyose ibyo bintu bitari byo tubihakane mbere honorable banyumvira yari yanashyizemo ikintu yagize ati dukwiye nyine kubyanga hari umunyagihugu umwe nabonye yanyandikiye muri ino ndwi babonye nk'abantu bari kuko barafatwa mu mugamba uyafashwe uyu bukeye uwundi hirya yejo batatu gutyo umuntu aravuga ati ariko twe naho twemera abantu badutwara abantu turakwiye nyabuna kuza turahagarara tukabyanka ntihagiye utwara umuntu bwa mbere ko atatweretse umutahe atatwibwiye bikaboneka ko uwo muntu agiye ati kuko utinya ngo uyu munsi ngo batwaye ujya none ko bukeye nawe ubushikiriwe nawe bajya gutora uba wakije igiki ngo wanse kuvuga karatanguye kuza twebwe dushimika aho nyene tuti umwe wese ahageza naguma akora igishoboka cyose cyerekana ibiriko biraba kandi ko tutabyemera
karatanguye kuza murumva mu banyagihugu karatanguye kuza mbega bavuga inyumvira mwebwe nk'umunyepolitike mu batavuga rumwe na leta turumvise icyo muhuriza ko na pacifique nuko leta ya CNDD FDD irica leta ya CNDD FDD iranyuruza abantu ariko imigenderanire yo yirikiranagurwa mbega mwebwe muriko mukora iki kugira ngo mukora ikintu kigaragara nk'uko pacifique yavuze ati yataba imyerekano muri 2015 amakungu ntiyahaguruka muriko mukora iki kugira ngo amakungu ahaguruka uko abarundi bahaguruke hama abapfa n'abanyuruzwa uno munsi bihagarare
titiri ko dukora iki urumva ni ibinyeretse mu turagira erega ni ibinyene kuko twebwe ibikoresho dufite nayo maradiyo ni mwebwe mutubaza tukababwirwa turiko turakora ibyo dukora nabyo ntitubikorera abazungu ntitubikorera abanyaburaya ntitubikorera abanyamerika ntitubikorera abashinwa tubikorera abarundi kuko umurundi niwe abwirizwa kubitiriza agatima ntembero akamenya ko ariwe nyen'urugo ariwe nyen'igihugu ariwe nyen'ubutegetsi ko iyo atwawe nabi ntakwiye kwidoga oya niwe yokwita kumwikoma kuko aba yatoye imitari ivyo ariko ubu rero siko byagenze yari yatoye neza mu Burundi kibazo nuko habuze ingene bagwanira bwa butegetsi bwabo ka gatima mwaka 2015 abantu bahaguruka bakavuga bati oya ibi birarengeje urugero iyo abanyagihugu bahaguruka bati oya twebwe twatoye uku iyi ntsinzi ni gwacu nta muntu n'umwe ashobora kuyidutwara mukwidutwara ngo itambuka umubyimba banza muturanse meze muyitware ku nguvu iyo bagira uko munyamakuru turyo bagira uko uyu munsi CNDD-FDD iba yaratekeye ibirago ariko twatunzwe n'uko bamaze gusinzikaza abantu mu kubatera ubwoba uyu munsi abarundi bari mu kajendegete nta n'umwe abikwa kuvuga ati hera abatubagowe hera aba baratwitse bose baravuze bati reka ubwana buvuka umunwa twihorere nitwarafata turamutse tuzoba turangi uyu munsi rero niko abarundi babaye cyo tumambwa nti turiko dukora iki ni ibidukoma dusemerera kuko dushaka ko abarundi bategera neza yuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwise intumbero kubiyeza ko ngo bariko barabakunda kandi bariko barabanyikiza bariko barabatera ubwoba mu kubicira ababo mu kubiba ibyabo mu kutabatunganiriza urumva uyu munsi niko ibintu bibona kandi umunyagihugu wewe arabibona mugabo inyishu kandi iri mu kuboko kwiwe hari umunyagihugu ataravuga ati ndanse azoguma atotezwa mpaka mbega urabona ko umuntu wezinuka mu gitondo agucumita urushinge ugahora agasubira akagucumita bukeye urushinge ugahora umva biramubwira gucumita urushinge akabonura aho zayiba ati ngira nayo biramuryohera n'igihe umunyagihugu azovuga ati mbega wo umuntu akavuga ati mbega wubuze jya kuko ndiko ncumita urushinge mbabana wubuzi ko mbabana ati mubwira nabara sinzosubira nawe umunyagihugu ntiyavuga ati mbega sende defidenti ntiriko yaduteza imbere ko bitubwiye ntaturi kuratumarira itunga ryacu rikura rinyonora uraduhenduka tugira amayeri ngo uratugira amakoperative ibyo ibiciro byacu by'ibyo twarimye ugacushinga ibiciro wewe ugacushinga niyo ushaka twebwe na mutekano n'inka ntiteze mbega nibaza ko tutabibona umunsi waze mugabo ati gezaho turabibona CNDD-FDD nizica abanyagihugu bose icyarimwe mugabo ni habamwo kame kakidombora kakavuga kate abandi bakakabuza ako bazokica mugabo umunsi bavuga bati ntibadutwara umuntu n'umwe uyu munsi twese aho badutwara umuntu tuzovuza amafirimbi hanyuma tugwane kwani kandi mwijoro turare turi maso kuko leta ni leta mbishya irimo irarondera kutwica iryo jambo nibaritegera bazoba bameze kugira intambwe kandi iyo leta izotangura kwikubita gashya cyangwa izohinduka ihindure ingendo cyangwa abanyagihugu bayihindure abanyagihugu nibategera ko ari bo bene igihugu kandi bafise ububasha budasanzwe ndakubwiza ukuri burya ibintu bizohinduka rero icyo turimo turakora ni kumvisha abanyagihugu iyo ntwaro ubwoko bwayo ubwaribwo ni intwaro itatandukanye ikibi n'icyiza iwabo icyiza ni iki kwica umuntu ni byiza kuko bituma baguma ku butegetsi kwiba icyunga ry'igihugu ni byiza kuko bibatuma baguma ku butegetsi gukoresha ubutungane ni byiza kuko nta muntu abagiriza bituma baguma ku butegetsi ikintu cyose kigomba gutuma baguma ku butegetsi ni cyiza icyiza kuri bo ni kiyafasha kuguma ku butegetsi iyo ni teori y'uwitwa Machiavelli avuga ati nta cyiza kihari nta kibi kihari icyiza ku muntu ashaka kuguma ku butegetsi meraba iziri kurarangura bitumurambira ku butegetsi
ego reka kumbure tugana ku musozo w'ikiganiro tuje kwa Rebellion bazikamwe mbega Rebellion urumvise bampuga inyumba bavuga ati twebwe ico dukora no gutera kamu kugira ngo abanyagihugu batangure batahure CDD iyo ariyo n'iki bashakira Rebellion hari kizere mwa mufise yuko ako kamu kazokumvigwa kandi kagira n'ico gatanze cyanke iyo leta igahinduka nkuko umugenza wabivuze
urakoze je gusa hari imvugo zimwe ziba kenshi iyo umuntu ariko arazikoresha abantu bashobora kubitahura nabi byose nibaza yuko dukwiye kuba tuvuga iyo tuba turiko turavuga ibyo tuvuga ngo ni umugambo uri kurabigira cyane ngo byo nibaza ko cyane ni ukuvugisha ukuri tukavuga ibiriko biraba nayo CNDD-FDD yoyo ni umugambo nk'uko yoba ari ipronan nk'uko yoba ari frodebu nk'uko yoba ari iki ikiyononye n'abari muri iyo n'ababikitse inyuma y'uwo mugambo hama rero iyo abantu iyo uvuze ngo abarundi kubereka ibiriko biraba byo nibaza yuko sukurambarara rwose ngo ubereka kuko ibi byose turiko turavuga ibyinshi nibo babibamwe nibo babibona nibo bishikira nibo bicirwa babo nibo byitwa nibo babarizwa igufa nibo babayeho rubunda mu gihugu cy'amavukiro nibo byose nka byose nibo babibona gere nibazere yuko ibikorwa byo gukora cyane cyane biba biri muri ibi ahanini byo kubeshuza kubesha kw'abategetsi bamwe bafata ijambo bakavuga ibitandukanye n'ibiri kubiraba mu Burundi kuko uno munsi nk'iyo bariko baravuga ibijanye n'ingene inzego zabo zitunganijwe bariko barakubwira ngo igipolisi gushika uno munsi c'u Burundi ni ibintu bigoye kumva yuko ari igipolisi nk'uko ibindi bihugu bifite igipolisi kuko iyo umaze kumva yuko abapolisi baje bagatwara umuntu izuba ryaka bagatwara serugo inarugo n'abana bariko bararaba wa muntu akagenda ntarazogaruke ahandi naho kubwa wa mutu ikiziga abantu barabibonye ako wewumva abo banyagihugu wewumva babonye umuntu yambaye impuzu z'igipolisi wewumva basubira kuvuga yuko ari igipolisi cyangwa babita yuko ari abarobere cyangwa babita yuko izero byose nitwe nyine tubivuga ingene abo bana cyangwa uwo munarugo ingene asubira kubona abo bantu icyo uriko turavuga ibijyanye n'ibi byo kunyuruza abantu hariho abantu mu Burundi uno munsi sinzi ko bibanezera ariko uri kurara buno mukinga ngo barabinezererewe iyo wumvise abantu bakaruhariwe bavugwa muri ibyo kunyuriza abantu muri byo documentation haravugwa abitwa abankoroka haravugwa abitwa abakazungu ba Matiasi abitwa ba Jodassin abitwa abakazungu ariko abo bantu nyine ndi kurarana imyaka iheze babavuga umenga n'ubuhizi ni nk'uko umenga tuvuga abastar umenga ni nk'uko bavuga abantu bagira icyo bamara isi ubivuze umuryango wabo ukanezerwa mugabo gusa icyo ntazi sinzi yuko imiryango y'abo bantu nayo iyo yumvise bariko baravuga muri ibyo sinzi ko bibaryohe byende bazaga hanini ya yuko icyo gukora ni ibi byo kudatura tukareka guswagwa n'ubwoba nk'uko abandi bose bameze umuntu akerekana ukuri uko ibintu bimeze ntidutinye kubeshuza umukuru w'igihugu akabesha ko biramaze kuboneka ko yego umukuru w'igihugu yase cubahiro cy'uko atwara igihugu mugabo mu gihe azoba gitwara akigenda kubesha abesha azi yuko ukuri kuzwi sinibaza yuko kuzoba atari kumwubaha igihe uzoba uri kurabeshuza ikinyoma yagize kuko ukuri mu bisanzwe ni kumwe umuntu wese yaciye iruhande y'ukuri biramukurikira ntaba ariko ariha icubahiro cy'umuntu nibireje nibaza yuko ahanini iya ni kubandanya twerekana iyo bitagenda neza atawe tubesheye tudahuguje kuko urumva nk'ibyo bariko barakubwira ngo abantu ntibanyuruze mugabo nta n'umunsi n'umwe baravuga bati uyu nk'akarimo bavuge nk'abantu nka batatu urabona bwobo muri ndondega yisekeza bo bavuga yuko bamaze gukora amadosiye agera ku 200 pacifique nina beshara ntimuze hanyuma muri ayo madosiye amajana 200 sinumva ingene umukuru w'igihugu canke procureur de la republique agenda kuvuga ntatange n'umuriro butatu bw'abantu avuga ati uyu ubaze yifanyuri ariko turaza hari ari ngaha uyu baramunyuruje ariko twe twarabiza abatohoza y'iwacu dusanga ari ngaha bahakavuga n'uburoro nka butatu ivyo ni ibintu byavyerekana yuko abo bategetsi ubwabo ego na munsi arashobora kuba bambasha iryo koti bikaboneka yuko ari abategetsi kubera ibyo bahawe nyine n'abatwara jewe sinzi amaherezo yabo sinzi izo ntebe nibazivamo bakaba batagifise bakingira ko nawe icyo nizera coco ntakekeranye ni uko bene izo ntwaro zirafise igihe zimara kandi rero kenshi biraheza bikagorana abo bantu ngende baheza bakabaho mu bantu ivyo rero ntituzohengeshanya kubivuga jewe ikibi novuga yuko baba bapacifike bakora amatohoza kuri ndondezi baba bamenyesha makuru baba abo banyepolitike nka Frederic bambuga inyumvire ikibi nuko hari umuntu azoremeye ikintu bisusha umuntu akavuga bitari byo nayo ari kuvuga ikintu ufitiye ibyemezo n'ejo uzogenda ukavuga uti ibi bintu je nabivuze ndabikwiye ngaha ni iby'ukuri ntidukwiye gutinya kubivuga namwebwe mu kiganiro nk'iki ntidukwiye gutinya kuvuga uko ibintu bimeze uvuga urumva umukuru w'igihugu afite icyubahiro mu gihe yabeshye ntacyo yari abagifite
murakoze reka kumbure ngaha bariho tugarukiye ikiganiro cyacu cy'uno munsi.